maze muri kino gisabisho cy'inkuka y'imisa n'ubwa mbere kino gisabisho kibera aha a turi kumwe n'aba bantu n'aba bavukanye bacu bahambwe mu buryo buteye ubwoba n'isoni. Twashaka rero kubatumira mwese ngo muzane umutima ugamburukira Imana, umutima ushaka kuyikunda, umutima wo kwigira kure icyo cyose gisa n'urwango, kuko twoba noneho tuzitiye inzira y'igisabisho cyacu, kuko twaje gusabira abanyene bari ngaha. Nimuze rero twese nyene twicishe imbere, twicishe bugufi imbere y'Imana, nayo iduhe ikigongwe cyayo, twemere igicumuro cyatumye ibi byose biba. Mukama, wowe muremyi n'umucunguzi w'abakwemera bose, kandi wowe urekurira abasabyi bawe ibicumuro byabo, kugira ngo cya kigongwe banye bizigirana ndaryo bakironge kubera ibisabisho byacu, n'utwakirire aba waje guteramira hano, abavukanyi bacu, ababyeyi bacu, inshuti zacu bazize urwimo rwa 72 bagahambwa hano. Turagusabye rero ngo baze bashobore bose nyene kubona ubwami bwawe, maze urabire ku nzira y'umusaraba baciyemo uheze ubagirire ikigongwe bose. Tubigusabishije Yesu Kristu mwana wawe ari we mukama wacu, we Mana musangiye ubuzima n'ingoma hamwe na mutima mweranda ubu no mu myaka yose.
Nziza ya Yesu Kristu nk'uko twahishikirijwe na Luka mweranda. Hanyuma abaha ubwenge ngo bashobore gutegera ibyanditse, ababwira ati byari byanditse ko Kristo yari kubabara agaheza akizura aba mu bapfuye amaze gatatu mu kuzimu, kandi ngo ku izina ryiwe ukwisubira ko n'ikigongwe cy'ibicumuro bizokwigishwe mu makungu yose mbere bitangurire i Yerusalemu, kandi ni mwebwe muri byabona. Nza kubarungikira icyo Data yabemereye, yamara muwe muragumye mu gisagara gushika muronke ubukomezi bw'uwo mu ijuru. Twakire kandi tuzirikane inkuru nziza ya Kristo.
Banje gukenguruka igikorwa cy'umugwi w'ukuri no gusubiza hamwe w'igihugu cyacu. Muratweretse abacu, kandi turiko turabasabira ku Mana tubona ibisigarira byabo, turaronse icyemeza cy'urupfu rwabo. Si bose bari muri ino micungararo, ariko abishwe bose mu mirongo itatu na kabiri turabonye ingene bavuye kuri inosi kandi kubera ububabare bwabo turafite umwizero wo gusubira kubabona mu buninazwa bwa Mana Data umuremyi wa bose na byose kuko baragerageje muri uko kugeragezwa niho bakiriye urukiza rwabo nta muntu akivugisha ibitajya n'ibiza n'ahatari jyonde kuri we kwita ubwo bwicanyi ko ari iho nyabwoko nitujijuke dusabire hamwe bene kubigirira uburenganzira bahe izina ryabwo ubwicanyi bw'agahomera bunwa niho nyabwoko koko kuko abishe mu mirongo itatu na kabiri bahitana uwo wese atiyumvira nkabo bakarondera mu bo bita abansi babo bakabafata bakabakira urwo gupfa batababuranije kandi kenshi babakuye mu bwoko bo nyene bidomeye ku rutoke turakengurutse igikorwa cy'uyu mugwi w'ukuri no gusubiza hamwe izina ryawo twame turize n'ukuri no gusubiza hamwe twiteze rero kufasha abarundi b'iki gihe kumenya ukuri bakwakire nako kubafashe kubohoka mu mutima nako nyene urazi ngene umukama Yezu atubwira icy'ukuri kutumarira kuratubohora utyo rero uko kuri kuze kuduhanagura amosozi tugendana akurikira abo bose batwawe mu rupfu n'umukazo wa bene wabo bavukanye mwagiriwe kano kamara maza mwebwe twerekwa nano magufa agisigaye nimutwigishe kukwica umuntu ari igikorwa kitatanga inyishu ukwica umuntu turazi ko ari ukumwaka ubuzima ukamwaka ijambo ukamwaka ukwitegereza kwiwe ntabagishobora kuguhanga igihe wewe nawe mwoba muri ko murafa ikintu kiboneka nyine kwica asigara wenyine nawe akabura uwari kumufasha kurondera inyishu ya za ngorane zari hagati yanyu byose bisubira ibuti imitima ikiyugara ikajunja imbere ya cya kibazo cyari gikeneye inyishu kandi rero uko niko inyuma ya 72 Uburundi bwasigaye bumeze kuko ibyo ukwicana byarabandanije nibyo twabonye ubu rero duhagaze imbere y'ibisigi bya bene wacu bapfuye mu buryo budasanzwe nidutegere kukwica kudahinduka mu neza yotuma abantu baroranirwa nta ntabwo byabaye umuvumo wicaye mu Burundi bwakurikiye 72 n'ukuri uwo muvumo turawuzi none munsi nigeneka ko twicarira icyo kibazo cyo kubura umuvukano kugira ngo dushobore kuwusubizaho tuwuzuze uheze ushobore guhuza abarundi twese bavukanye musinziriye muri aya magufa yubagwa nifuza kandi ko mujyukaburira ukwizigira ububasha bw'Imana rurema aribwo mutima mwerana ariwe mutima mweranda buzobasubiza ubuzima bwanyu mu buryo mbere busumbirije ku munsi w'interuka ku munsi w'izuka rya bose Imana mutananirwa izokwerekana ububasha bwayo yarabidusezeraniye kandi izobikora Kristu
wafi kujirati jewendi zuka nubu zima uyumuwa ande uzoheza uzura gahimba are kuko musangiye natwe bazaba kiriho izuka ryerana ano mwebwe bavukanye bacu muriko muradukomereza ukwe ukwizigira naho mwavuye kuri iyi si magorwa atavugwa muradukabuye ngo turindirane umwizero iyo ngabirano y'izuka izuka rya nyuma ariko kandi n'izuka ry'igihugu cyacu ngo gisubire cyegerane ngo gisubire kibone yuko kwa kwica kudashobora kuba inyishu ingorane dushobora kuba dufise ese kwa kwizera kwa akakamuna mwebwe mwakiyemo katosubira ku mugambi w'abarundi n'abarundi kazi dutyo dushobore kuvavandura n'iyingiro mbere bizafasha kumenyesha bose isoko ry'ubuzima mu bantu n'ikiryo soko n'umuvukano udahemana wakirira mu mana umubyeyi wa bose kuko iheze gatwegeranya tuyemera uko Kristu weje kugira ngo turonke ubuzima kandi ubuzima bwuzuye nabogora imitima n'ubwenge bwacu dushobore kwakira icigwa turiko turahabwa n'iri shengero ryaboneye hano muzoba mudufashije icyo twese turota ukurikuriranira no gusubiza hamwe duciye kuri Kristu muzuriza mana atananirwa cyanjye mbere duce no ku buryo abantu bagerageza kubikora mugabo Imana ikaba ari ibyuzuza mu buryo bukwiye. Amen.